Katahi anō tētahi o ngā tāpoi Māori o Rotorua ka whakaūngia ki te tūranga namarua o te ao mo te pai me te hirahira o āna mahi. Ki runga I te pai tukutuku a tētahi o ngā rōpū tohu tūruhi tino whai mana o te ao katoa. Ara ki runga I te pai tukutuku a trip advisor. Hei tā Sam Sutton o Rotorua Rafting. He wā pairawa tū tēnei kia puta tēnei kōrero nui mō rātou. I nā rā hoki he tau tupuhi te tau katahi anō kahipa.
Ko te manaaki manuhiri. Te kaupapa matua mō tēnei tumuaki pakihi tūruhi.
Actually just doing some mahi outside, repairing some rafts, and I came across a bunch of notifications keep coming up on my phone saying congratulations.
Nā whai anō kua eke tōna pakihi ki te tūranga tuarua o ngā pakihi tūruhi papai I te ahurewa nui mō ngā pakihi rongo nui a TripAdvisor.
Getting an award like this from TripAdvisor was a real testament to our kaimahi and the effort that we put in with our manaakitanga every single trip with our manuhiri. So I think over the last 10 years, you know, we've had a bunch of staff that have come through, and it was just a real testament to their dedication to Rotorua rafting, and also they have to have a true aroha for the mahi that we're doing.
And we'll see if the Kiwi can add a fourth championship title.
He toa kōreti hārukiruki, e whakamiha ana ia I te wāhi I tipu ai ia ki o kere mo ona tutukinga, a pakihi a hākina anō hoki.
Is it going to be fast enough? Yes, it is! Sam Sutton!
I just have such a passion for this river. It's basically carved my life path more than any other influence so far. And I really just wanted to share that this special place to guests from all over the world, and to show why I love this place and just how amazing it can be.
E wai mari e nui ana ia mo te tūranga nei, I enei tau taumaha mō ngā pakihi tūruhi whānui o te ao. Hei tāna e wai mari e hoki ana ia kua mau tonu ki te nuinga o ana kaimahi me ōna hua moni.
We've been really fortunate. We haven't had to get rid of any kaimahi at the moment. We started a landscaping business straight after lockdown originally, just to keep our guides employed. But now most of us prefer just going rafting. So we're pretty much just rafting for the most part.
Nō reira ona kupu tohutohu mō ngā pakihi Māori whānui, hei tā Sutton, he māma te whakautu.
Somebody actually said to me we should always care for our manuhiri and our experiences within our business like we would care for them on our marae. And that really stuck with me.
Moana Makapilu Lee, te Karere.